Sanibona igama lami ngu-Amatulo, sizokwenza i-midpoint formula. Lana asithi asithi ngine point lana, point lami lingu 3, negative 4. Thingelidwebe le point lami ngilibeke lana ku graph 1 2 3 4 lizoba khona khona la point lami, bese leli ipoint lama u 3, negative 4. Bese asithi nginelinye ipoint elingu 6, 1. Ngakho x wami ngu 6 bese y wami ngu 1, lizoma khona khona la kulomboniso lona ondlule sibonile ukuthi ungasebenzisa i-Pythagoras theorem ukuze uthole ibanga eliphakathi kulama point lawa omabini. Ukuthola lebanga leli elila eliphakathi kwalama point omabini, ungasebenzisa i-Pythagoras theorem. Kulona ke umboniso sizozama ukuthola ukuthi yini i-coordinate yale point. Manje lo muqa lona uyibanga elihlanga, sifuna ukwazi ukuthi lo muqa lona uyibanga elihlanganisa lama point lawa. Manje ke yini le coordinate elaphakathi elaphakathi nendawo kwalawa ma point lawa omabini. Ithi ngiyidwebe kanje, ithi ngibhale kanje ukuthi sifuna ukwazi ukuthi yini i-coordinate kulama point lawa omabini. Bese ke manje lana esizokwenza uma uyibukile kanjena le point lelo ukusuka laphayana uye kulela point le, kungabukeka ngathi into enzima ukuthi uyithole lena, kepha uzobona ukuthi ayikho nzima kangako, uzobona ukuthi kulula. Ithi sidwebe i-triangle yethu ukuze sibone, ngoba sizosebenzisa i-Pythagoras theorem. Ngakho kena sizodweba le triangle yethu, lana kuzoba i-coordinate yethu 3, negative 4, lapha phezulu sino 6, 1. Manje sifuna le point leli eliphakathi kwalama coordinates lawa amabini. Sifuna i-coordinate yale point leli, sifuna ukwazi ukuthi lithini le point leli. Ungacabanga nje lana ngama coordinates ka x naka y. Lo muqa lona umele u-x ukuthi ungu-6, bese lo omunye umele ukuthi u-x omunye ungu-3. Ngakho kena lana sifuna ukubona ama-coordinates alela point. Ngakho kena lana uyabona lebanga leli lokusuka lana uye lana, lelo lichaza ukuthi la le base lena ingu x, lawa ama x axis wakho lawa, ukuthi u x wakho ungu 3 aphinde abe ngu 6, u x wakho uzoba phakathi lana. Ngakho ke nalana sifuna le coordinate lena, nani i-coordinate yethu kwamele ibe khona lana lebanga leli esilifunayo, ngoba lana siyazi ukuthi ibanga lika x lingubani. Ngakho ke nalana ibanga leli lizoba ngu 3 ohlanganiswe no 6 uzodivide ngo 2, lokho kuzokunikeza u 4.5. manje le x coordinate izoba ngu 4.5. ithi ngidwebe kule graph lena ukuze umbone lo 4.5 ukuthi ungakuphi. Dwebelana uzobala lana ugcine ku nangu 4.5 lana, ngoba sibalile sathi 1 2 3 4 4.5 nangu. Uyabona ihlala ngqo kulo lela point lelo. Ngakho ke manje sesifuna ukwazi ukuthi ukusuka laphayana ize lana kule point leli lika y izohamba kanjani, ngoba siyitholile ama coordinate ka x. Ngakho ke manje sesifuna lawa aka y, sizosebenzisa indlela efanayo naleyana esisebenzise ku x. Ngakho ke nalana asithi uy wethu ungu negative 4, siphinde sibe no y wethu ungu 1. Izoba njena ke lana, kuzoba ngo y ohlanganiswe no negative 4 zokunikeza u negative 3 over 2 loko kuyafana nokuthi ngu 1 point ngu negative 1.5 and fana nokuthi ngu negative 1.5 manje uzokwehla ngo 1.5 nayo ke i coordinate ka y uzobona ukuthi lana ingu negative 1.5 ithi sibeke lana e ku graph yethu ukuze uyibone ukuze ubone lana ukuthi ingu negative 1.5 ke uyabona ihlezi ngqo nayo lapha yana ku 1 kuleya point ngakho ke la ama coordinates wakhona ama coordinates ale point ila wayana nguye u 4.5 no negative 1.5 senze ezinye lezi zuzibona ziqondile njena ithi sithi lana ngene point lami point u 4.-5 ngakho ke negative 5 wami uhlala lana no 4 wami nako ke ama coordinates wami oqala bese ngiba nelinye ngibe no 8.2 wex wami ngu 8 bese u 2 nangu wona lana manje yini i-coordinate ye midpoint phakathi kwalama point lawa womabini lana sifuna ukwazi ukuthi yini i-coordinate phakathi kwalama point womabini sizovele sithi i-average lana ka x neka y so yenza i-average ka x neka y okungu u 8 uhlanganiswe no 4 divide ngo 2 comma u 2 ohlanganiswe no negative 5 o divide ngo 2 bese sifaka kuma bracket wethu ke mase sombulula lokhu u 8 ohlanganiswe no 4 uzokunikeza u 12 bese u 12 o divide ngo 2 uzokunikeza u 6 bese ngapha u negative u 2 ohlanganiswe no negative 5 uzokunikeza u negative 3 u divide ngo 2 uzokunikeza u negative 1.5 ngakho ke na lena yi midpoint lena iyona i midpoint uvele uwenze u x no y babe ama average ubuse umuqeda lapho bese uthola i mean yakho na yilana usungathola khona i midpoint yakho ethi ngidwebe lokhu lana njengoba ngidwebile lana i midpoint yami esuka la ukuthi lebanga leli lokhu eliphakathi lana ama coordinator lana aphakathi yini ubonile ukuthi ngu 6 no negative 1.5 ngakho ke na indlela yokuthola i midpoint iyo yona lena indlela engathi ilulo ukuthola i midpoint ukuthi uvele uthathe i average yama x axis ubusuthola i mean phakathi kwama x axis lawa wakho ne average yama y bese uthola i mean yakhona qhubeke njalo ke uma ngine point asithi lana uma ngine point lana u x1 no y1 kanye no x2 no y2 izincwadi eziningi zikunikeza into ebizwa nge midpoint formula zikunikeza into ebizwa nge midpoint formula engibona kungekho isidingo sayo ngoba uzokhohlwa uma uhlale uzitshena ukuthi ufuna ukwazi into uzogcina ukhohlwe ngakho ke nje vele wazi ukuthi uthola u x no y phakathi kwepoint uthola x no y phakathi kwepoint lana no y u x m comma y m bese ke ngapha sibe no x1 ohlanganiswe no x2 odividwa ngo 2 bese siba no y1 ohlanganiswe no y2 odividwa ngo 2 udivide ngo 2 kanjena ibukeka njengento okumele ihlale esemqondweni kodwa uma ungayibuka kanjena ukuthi uhlanganisa ama point ka x ubuse udivide ngo 2 bese uhlanganisa ama point ka y nakhona ubuse udivide ngo 2 iyo i midpoint formula leyo yona indlela elulo yokuthi uyazi leyo ndlela leyo izokusiza ukuthi ungayikhohlwa ngoba uma uzothatha lena njalo ungakhohlwa okunye bese wenza iphutha Pinuva, shall I fit to a click? Matter to Lesina, even a losing is the ballo practice.